Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu bwakeye muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ikisoro, mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru barege kubwicanye bumaze iminsi ku nsoresore za Wazalendo zishyigikiwe na Leta ya Congo.
Umusirikare ari ku rugamba abona rasiyo, akabona ibifaa byo gukoresha, noneho nawe ntiyihebe. Ibyo byo kutabankadra ku bayamba bafate neza bigatuma noneho bajya mu baturage bakabanyanyasa bagasangana ibintu bitanejeje cyane. Twasaba ko Leta yagihagurukira.
Uyu ni Depite Safari Nyagatare wo muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Mu Burundi umubiri wa nyakwigendera Petero Buyoya waraye ushyinguwe iwe kwivuko muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Mu Rwanda indorerezi impuzamahanga mu matora yo kuwa mbere barashima uko yagenze muri rusange. Naho Irani iratera utwatsi amakuru ya televiziyo CNN yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Irani nyine yabiri inyuma yo gushaka kwica Donald Trump. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, turahera kuyo hirya no hino ku isi na Diane Nininahazwe.
Amakuru yacu tuyahere mu vya Sudani, aho ishami rya ONU gita impunzi ku isi OMS ritabariza abanyagihugu bico gihugu ryemeza ko bugarijwe n'ikigoyi kirengeje. OMS isigura ko inzara irengeje urugero hiri muri Sudani iri kwituma ibiharuro vy'abahunga ico gihugu gisanzwe cugarijwe n'intambara vyiyongera. Muganga Shibley Sahabani aserukira OMS muri Sudani yabwiye amenyesha makuru i Geneve mu Suisse ko mu rugendo yahoramwo muri Chad yabonanye n'impunzi z'abanyagihugu Sudani bemeza ko bahunze inzara batahunze ingwano. Muganga Shibley yagize ati bambwiye ko batahunze umutekano muke canke ngo bahunge kubera kubura ivyankenerwa, bahunze kubera badafise ikintu na kimwe bahumunwa. Amaraport aheruka gukorwa ku kibazo c'inzara muri Sudani yerekana ko inzara n'amapfa biri muri ico gihugu bitigeze bigera ku rugero biri ko mateka yaco. Mu mezi atandatu aheze abanyagihugu ubugarije na kigoyi bavuye ku miliyoni 17 n'ibihumbi 107 baja kuri miliyoni 25 n'ibihumbi 106. Abahinga ahabarikerekana ko intambara imaze amezi 18 muri Sudani ikabandanya ibintu bizoyangara gusumba uko biri. Hambavu intambara n'inzara vyugarije abanyagihugu ba Sudani yongera ko kandi amabi ariko akoregwa abana n'abagore biruko mu gihe ibiharuro bishasha bitangwa na ONU byerekana ko abamaze gutiza abo kwera intambara ya Sudani barenze miliyoni 12. Igihugu cha Chad chakira impunzi nyinshi zivuye muri Sudani kumunsi kumunsi, kikemeza ko bashasha bakigana baza bari hagati ya 500 n'amajanindwi. Hagati aho kuma miliyaridi 2 na miliyoni 107 mu madolari ya Amerika akenewe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani baronke ifashanyo zikwiriye. ONU imaze kuronka ibice 30% vyonyene. Igisata c'iryo shirahamwe mpuzamakungu kijejwe ivy'ubutabazi OCHA mu mfunyapfunyo kikavuga ko aya mafaranga yose akenewe atabonetse vyihuta, Sudani izorwa mu kaga katagira izina. Tuve muri Sudani tuja muri Israel, aho ico gihugu caraye kigavye ibitero ku birindiro vy'abarwanyi ba Hezbollah mu buseruko bwa Libani. Igisirikare ca Israel catangaje no makuru kivuga ko ibitero vy'indege cagavye cavyerekeje ahanini ahari inyubakwa za Hezbollah. Hambavu y'ibitero vy'indege ico gisirikare camijaguye kandi ibisasu birasakure ku birindiro vy'abo barwanyi, kivuga ko cashaka guhangana n'ico cita umutekano muke Hezbollah iteye mu kari karere izo mpande zirimwo abagwanyi ba Hezbollah bace basubiriza mu ndumane Israel mu kumijagura ibisasi vya rokete ku butaka bwayo Israel ariko ikavuga ko yatangiriye bimwe muri ivyo bisasu ibindi navyo bigwa mu bibanza atakintu na kimwe birimwo ku buryo ataco vyononye ugukozanya ko hagati ya Hezbollah na Israel kubaye inyuma y'umunsi umwe gusa Said Hassan Nasrallah atwara Hezbollah agabishije ko Israel ikabandanya kwica abasivile uwo murwi uzogwiza ibitero vyawo ku butaka bw'ico gihugu ibitero vya Israel vyo ku munsi wa kabiri tuributsa ko vyahitanye abasivile batanu bo mu seruko bwa Libani icuka kiri hagati ya Israel na Hezbollah kikaba giteye impungenge impande zitandukanye zirimwo Amerika yibaza ko bizotuma intambara ikwira karere kose karimo Israel na Libani na cane cane muri no misi Israel iriko igaba ibitero vyinshi mu ntara ya Gaza. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire gato ku mugabane wa Afrika aho urubanza Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo aburanamwe n'umugambwe ANC yabayemwo imyaka myinshi rwari kumvirizwa ejo kwa gatatu rwegejwe imbere ugo rubanza rushimikiye kuvyagirije vy'urwego nyobozi kwa ANC rusaba ko Zuma afutwa burundu umugambwe kubera amakosa arimo kwitwara nabi yagirizwa n'urubanza rwabereye ku buhinga bwa none kandi Zuma ntiyigeze aruzamwo umugambwe wiwe mushasha umkontwe we sinzwe yavuze ko wanse kurwitabira kwera ANC yanse ko rubera ku mugaragaro abantu bose bavyipfuza bagashobora kurukurikirana nk'uko Zuma abisaba umugambwe ANC ico bikoze wemeye ko gungururizwa ku munsi wa kabiri w'indwiza nk'uko uruhande kwa Jacob Zuma rwari rwabisavye umugambwe ANC wirukanye Zuma mu kwezi kwa mbere kuno mwaka we yamara avuga ko akiri muri ANC kuva kwezi kwa gatanu kuno mwaka naho biruko abarizwa mu wundi mugambwe yashinze ubwiwe witwa umkontwe w'insizwe Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yinjiye mu mugambwe ANC mu myaka ya za 50 igihe uwo mugambwe watanguza urugamba rwo kwibohoza intwaro ya karyamisha miryango akaramuka yirukanywe burundu muri uwo mugambwe hazobabaye wa mbere muwigeze kurongora awirukanywemwo ibere hagati ya Jacob Zuma n'umugambwe ANC gaya ze mu 2018 igihe umugambwe wamutegeka kwegura nka president wa Afrika y'Epfo umugambwe ANC wari wamusavye kwegura kubera ibibazo by'ibiturire yagirizwa Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka gato dusubire ku mugabane wa Afrika aho polisi mpuzamakungu Interpol yataye muri yombi ku migabane yose itanu y'isi abantu 300 mu rwego rwo kurwanya imirwi y'abasuma abagizi ba nabi n'ubwicanyi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
iki gikorwa cyitwaga Jakarta ya gatatu cyabaye icyarimwe mu bihugu 21 kuva ku itariki ya 10 y'ukwa kane gushize kugera ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa karindwi cyakurikiranye icyo bita sendika z'abantu bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo basahure amafaranga y'abandi zifite ibyicaro byazo muri Afurika y'Uburengerazuba imwe muri zo yitwa Black Axe mu itangazo yashyize ahagaragara Interpol ivuga ko ari umwe mu mitwe ikomeye cyane Black Axe yazobereye no mu bikorwa byo gucuruza abantu n'ibiyobyabwenge no kwica abantu muri Afrika n'ahandi ku isi hiyongeraho iyeza ndonke ikoresheje amakonti yafunguye mu mabanki ku isi yose Interpol irimira yikoraho anketi mu bihugu 40 bitandukanye Interpol isobanura ko Black Axe ikoresha abantu bakomoka mu bihugu byinshi cyane cyane Nigeria Argentina Colombia na Venezuela uretse abakekwaho ibyaha 300 yataye muri yombi Interpol yafashe n'imari igera ku madorari miliyoni 3 ifunga n'amakonti 720 yo mu mabanki atandukanye kandi anyanyagiye ku isi Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu Amakuru mu biyaga bigari Mu Burundi umubiri wa Major Petero Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu waraye ushyinguwe iwe aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi. Buyoya yitabye Imana mu kwa 12 mu 2020 mu bitaro mu Bufaransa. Umurambo we warushyinguwe by'agateganyo I Bamako umurwa mukuru w'igihugu cya Mali. Watahutse ejo bundi kuwa kabiri mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye uko imihango yo gushyingura yagenze.
Ibyo bisigarira byaje bivuye I Bamako mu gihugu cya Mali aho yari yahambwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2020. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Buyoya yari yitabye Imana mu gihugu cy'Ubufaransa afite imyaka 71 y'amavuko. Imyaka ine yose niyo ibiganiro byo kwemera ko ibisigarira vyiwe bitawukanwa vyamaze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari we yasize abyisabiye amaze kubona ko amagara mukitse. Yongeye ko Buyoya yiyumvamo ko Uburundi budashobora kwemera ko atawukanwa guhambwa muri ico gihugu. Kanatsinda igihe gitaba Imana Uburundi ntibwigeze butangaza ikintu na kimwe nk'uko byagenze kuri mugenzi we yashengeye imbere yiwe Jean-Baptiste Bagaza aho hashinzwe ikigandaro mu gihugu kuko nawe nyene yari yararongoye Uburundi. Ndetse na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahoza umuryango wabuze nk'uko akunze kubikora ku mugaragaro. Igihugu ciwe caranse mbere ko atahukanwa ngo ahabwe icyubahiro c'uwahoze atwara Uburundi. No kuri uyu wa kabiri niko byagenze, nta mutegetsi yagiye kumwakirira ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko ari umuhango wateguwe n'abaryango biwe gusa. Ico bikoze yemeje ko leta yakoze ibikenewe byose mu mpisho, haba gucungera umutekano w'ubwo rugendo canke impapuro zisabwa. Uwo muryango warungikiye ubutumwa bamwe mu bamenyeshamakuru bugira buti: turifuza ko uwo mugigwa uba mu ibanga ry'umuryango gusa, mudutahure ntimuze gufata amasanamu. Naho biruko umuryango wa Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993, hanyuma akagaruka ku butegetsi muri 1996 gushika mu mwaka w'2003. Urashimira ubutegetsi bw'u Burundi. Ubutumwa bw'umuryango wiwe Ijwi rya Amerika ryaronse bugira buti: turashimira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bemeye ko ishaka ry'umuyisi ryo guhambwa aho avuka rishigwa mu ngiro. Turashimira n'igihugu cya Mali cari caramwakiriye akiriho n'igihe yitabye Imana. Umukuru w'umugambwe Iprona Perezida Buyoya yakomokamwo nawe nyene urashima ko ibisigarira vya Buyoya bitawukanwe mu gihugu. Olivier Nkurunziza atwara uwo mugambwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Yarinze ashengera ari umudasigana uburera atashe niteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka, hanyuma agahambwa aho yataye uruzogi. Ni ibintu byiza cyane kuko bituma n'ubundi Abarundi bamwibuka.
Nyakwigendera Buyoya yashenguranywe iteka aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi kuri uyu wa gatatu. Uburundi bwagiriza uwo mugabo abenshi bazi nk'umusirikare w'inshigwa rimenetse kwari we ari ku isonga gitembagazwa ry'ubutegetsi ryahitanye uwo musubiriye Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho atari mu gihugu. Icyo bikoze umugambwe Iprona uzoguma umwibuka nk'intwari yashikanye Burundi kuri demokarasi.
Yategerezwa amategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko Perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu. Murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu. Ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneka amahoro n'umutekano mu guca muri amasezerano ya Arusha yatumye Abarundi migwigwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro. Mbere n'umugambwe uri ku butegetsi no munsi ukaba waciwonegwaho kugira ngo ushobore gushikirwa uciye mu ivyo biganiro.
ibisigari vya prezida Buyoya vyazuwe mu ntango z'uku kwezi I Bamako muri Mali. Itangazo ry'umuryango w'ibwegerekana ko imisa yo kumusezera yabereye muri katedrale ya Bamako itariki 14 z'uku kwezi. N'igihugu yaramazemo imyaka 8 aserukije ishyamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Mali no mu karere k'ubugaragwa bwa Sahel. Imigigwa yo guca ku mazi no kuganduka izobera I Bujumbura ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi nkuko byemezwa n'umujyango wiwe Pierre Clavier n'inkuru ku bwijwi rya America.
Ijwi rya America amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bitwaje intwaro bisha abaturage bane bakomeretsa abandi 10 muri territoire ya Nyiragongo mu nkengero z'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu ijoro ryakeye ejo byatumye abaturage bazindukira mu myigaragambyo yo kwamagana ubu bwicanyi. Jimmy Shukrani bakomera araduye inkuru irambuye.
Iyi myigaragambyo yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo nyuma y'ijoro ryose urufaya rw'amasasu rwumvikana mu gace ka Turunga cyegeranye n'umujyi wa Goma. Aha ni ku mupaka wa komini ya Karisimbi ku ruhande rwa Goma na Turunga ku ruhande rwa shoferi ya Bukumu mu teritwari ya Nyiragongo. Mu mujinya mwinshi wagaragaraga ku maso y'abigaragambya, aba bahisemo gufunga umuhanda mugaruva Nyiragongo winjira mu mujyi wa Goma. Ibi byatumye n'amaduka yegeranye n'uyu muhanda afungwa. Ni imyigaragambyo yitabiriwe n'abaturiye shoferi ya Bukumu n'abagize karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma zegeranye na teritwari ya Nyiragongo. Abejwi rya Amerika yabashije kuvugisha bari nubira umutekano mu cyo ukomeje kwiyongera muri Goma ndetse n'uduce tuyizengurutse aho abantu benshi bakomeje kwicwa abandi bagashimutwa. Hano muri Turunga ubwicanyi burakomeje cyane. Twebwe nk'abaturage rero tubonye tutashobora kubyihanganira cyane ko leta ikomeje kugenda ibirebera abantu kwa nk'inyamaswa. Oya ntabwo twabyihanganira rwose. Dufite ubwoba cyane kubona batwica kandi dufite inzego z'umutekano. Leta ntakiri gukora hangaha. Ni ibibazo bikomeye cyane. Turabona ubwicanyi bukomeje kwiyongera ahangaha iwacu. Ibi nibyo bidutera kwigaragambya kuko turabirambiwe cyane. Ibaze kuba abantu bicwa nk'inyamaswa kandi turi ahantu hari inzego za leta zose zirimo polisi ndetse na FARDC. Turabirambiwe cyane rwose kuko leta nitagira ikikora twebwe turakora ibindi birenzeho. Aba baturage bigaragambya bavuga ko abantu bane aribo bishwe abandi barenga 10 bagakomeretswa n'abitwaje intwaro rimwe gusa. Kuri bo ibi bigaragaza ukuntu ubuyobozi haba ku nzego z'ibanze kugeza kuzo hejuru zitita ku kibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Niko Bwana Amin Mulume atubwira. Dufite ikibazo cy'umutekano muke kandi ibyo bigaragarira amaso. Buri wese unyuza ahangaha abona ko nta mutekano uhari. Ibyo bidusubiza inyuma mu bikorwa byacu bya buri munsi. Aka gace kari gakwiye kuba gafite umutekano kimwe n'utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Ari ko tubona ubuyobozi butatwitayeho habe na gato. Nyuma yaho ijwi rya Amerika yerekeje ahubwo bwicanyi bwabereye. Twasanze abantu benshi barimo kurira cyane kubera kubura babo. Abo twasanze bemeza ko abenshi mu bateza umutekano muke mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo biganje mu insoresore zirwana ku ruhande rwa leta zitwa Wazalendo. Intambara zitubanye nyinshi mu bice bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru. None batangiye no kutwicira mu mazu yacu. Byatangiye twumva urufaya rw'amasasu hariya mu nzu y'umuturanyi. Twumva abantu bavugije induru naho burya mu masasu yarahitanye umugabo n'umugore nahangaha iruhande. Natwe twase tubyuka muri iryo joro ariko tugeze hanze twumva urundi rufaya rw'amasasu dusubira mu nzu. Hashize nk'iminota 30 nibwo twumvise ko abandi bantu biciwe ruguru hariya. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kuvugisha abayobozi b'iyi mitwe ya Wazalendo ikorera muri teritwari ya Nyiragongo ngo twumve icyo bavuga ku byo bashinjwa n'aba baturage. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi we avuga ko kuba bagize imitwe ya Wazalendo batitabwaho na leta arizo ngaruka abaturiye Goma bakomeje guhura nazo. Arasaba leta gukora ibishoboka igakura Wazalendo mu mujyi wa Goma no kubatera inkunga nk'uko yabasezeranyije.
Urabona Wazalendo bahagurutse mu kadre kugira ngo bafashe washa umwanzi ariko uburyo bwo leta yafatanisharije ntabwo tubona ko ari uburyo bunejeje bituma abazarendo none bahagarara ku murongo mwiza kuko iyo babona nta nkadirema bafite bo leta itabakohereza bikwiriye y'umusirikare ari ku rugamba abona rasio akabona ibifaa byo gukoresha noneho nawe ntiyihebe noneho ibyo byo kutabankadra kubayabafate neza bigatuma none bajye mu baturage bakabanyanyasa gusanga ni ibintu bitanejeje cyane. Icyo kintu rero twasaba ko leta yagihagurukira bakareba niba barakeneye kabazera ndo babafasha bagomba kugira ute kubafata ansharije donc kugira ngo badashakomeza kujya basumbuwa abatora.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Congo zemeza ko kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byiyongereye cyane mu mujyi wa Goma no mu teritwari ya Nyiragongo kurusha iminsi yashize. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma ndetse n'ubwa teritwari ya Nyiragongo ntabwo buragira icyo buvuga kuri ubu bwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Noneho tugaruke ku matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite mu Rwanda. Ejo kuwa gatatu indorerezi mpuzamahanga zatangiye gushyira ahagaragara raporo z'agateganyo. Eric Bagiruwubusa yari mu muhango wo kumurika iAfurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Muri raporo y'agateganyo zatanze kuri uyu wa gatatu indorerezi zitandukanye zirimo izigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zavuze ko amatora y'uyu mwaka wa 2024 mu Rwanda yagenze neza muri rusange. Bwana David Maraga wigeze kuba perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya akuriye itsinda ry'indorerezi zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yashimye imigendekere y'aya matora.
The security and the organization.
Umutekano n'imitegurire hari aho twagiye tubona amatora muri bimwe mu bice yarangwaga n'akavuyo urusaku rukabije yewe no ku masite y'amatora ku munsi w'amatora. Ibyo nta byabaye hano rwose kandi abantu banjye bampaye amakuru ku masite y'amatora hose ko nta babyinaga nta rusaku rwariho muri rusange kandi byari byiza cyane.
And it was very good.
Bwana Maraga ariko ntabura kuvuga ko hari utunenge tumwe na tumwe twagiye tugaragara. Turimo two kuba hamwe mu habereye amatora hataroroherezaga abafite ubumuga, abagiye bibura ku ntonde z'amatora ndetse n'izindi nenge zishingiye ku kuba abakozi bashinzwe amatora bavuga ikinyarwanda gusa. Ibi bikagorana kumvikana n'indorerezi z'abanyamahanga.
The challenge for the Rwandan election is one point we are.
Imbogamizi ku matora yo mu Rwanda ikintu kimwe tugiye kuzabasaba no gushaka uburyo bwo gutumatumanaho mu cyongereza. Twahuye n'ikibazo cyo kuvugana n'abategetsi bitari ikibazo cyabo, ariko uko bizakomeza bakeneye kugira abategetsi bashinzwe amatora baganira mu cyongereza.
They need to have some electoral officers, the polling clerks. Conversant in English.
Ikindi indorerezi z'akarere k'Iburasirazuba zisanga cyagombye kuzitabwaho mu matora ataha ni kijyanye n'igihe gihabwa abakandida mu kwiyamamaza bavuga ko ari yanga.
Siko 22 unajua I pay
iminsi 22 urabizi kwidahagije ku bakandida igihe n'igihagije cyo kwiyamamaza kwabo. Urabizi ko iki gihugu gifite uturere 30. Ntushobora kujya muri za mitingi mu turere tubiri cyangwa dutatu. Twanabivuganye n'abandi bakandida bahuye n'icyo kibazo gito mu kwiyamamaza.
Kuri iyi ngingo Ijwi rya Amerika yabajije depite ucyuye igihe Frank Habineza wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Imbogamizi baba barahuye nazo mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Twebwe imbogamizi twagize kubera kugira ukora uturere tubiri umunsi umwe byatubangamira cyane tukajya no gukererwa ugasanga iyo mwaza rero kumugira hantu saa 8 mu gihe saa 9 n'igice cyangwa saa 10 kandi muri gusoza saa 12 ugasanga murashishura vuba vuba cyane kugira ngo musange kubafata saa 10 mba mwafunze. So ugasanga turi gukora kuri stress noneho nawe twagiye mbere niba tugomba kwagira saa 4 ubwo mukagira vuba vuba cyane kugira ngo muze kuhava ugasanga mu by'ukuri gukora uturere tubiri ku munsi. So bibaye nibura kare kagira umunsi wako kabisa 30 byaba byiza kurushaho.
Ku ngingo y'ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo indorerezi za Afurika y'Iburasirazuba zivuga ko ntacyo zabivugaho kuko zitabonye ubushobozi bwo kugira indorerezi muri buri cyumba cy'amatora yashoboraga kugenzura imibare yatangajwe ngo iyihuze niyo yari kuba yakuye ku masite y'itora. Muri raporo y'agateganyo yazo indorerezi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zifatanyije n'iz'ibihugu bihurira ku isoko rusange mu Burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA bashima ku Rwanda mu rwego rw'amategeko burushyigikira 30% by'abagore bari mu myanya y'ubutegetsi banagaragara mu bikorwa by'amatora rugaho umwanya bafite ubumuga n'urubyiruko ariko byagera mu kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abagore ntibaboneke. Muri uyu mwaka umwari Diane Shima Rwigara umugore umwe rukumbi wari wagerageje gushaka guhatana muri aya matora ntiyemereye kuko ababishinzwe bavuze ko hari ibyangombwa tujuje. Ni mu gihe mugenzi we Madamu Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho nawe Inkiko zamwimye ihanagura busembwa byashoboraga kumufungurira imiryango y'inzira mu kwiyamamaza. Ibyavuye mu matora byibanze ku bagize inteko ishinga amategeko bigaragaza ko ishyaka FPR Inkotanyi n'andi mashyaka bafatanije batsinze ku bwiganze bwa 62%. PL rirwa mu ntege ryagize 10%, naho PSD ryo ryagize 9%. Ni mu gihe amashyaka nka PDI, Green Party n'ishyaka PS imbera kuri yagize amajwi 5%. Akabiri rusange ry'Amerika i Kigali.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, tuve mu biyaga bigari tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Joe Biden yasubiye kwiyamamaza bwa mbere nyuma y'uko uwo bahanganye mu matora Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani arusimbutse ku wa gatandatu ushize. Muri diskuru yagejeje ku bayoboke be babirabura, Biden yagereranyije igitero kuri Trump n'ubwicanyi bushamikiye ku bwoko. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika, Temistocle Mutijima arayitugezaho ku buryo burambuye.
Ibi Perezida Biden yabigarutseho mu ijambo yagezaga ku batora bo mu bwoko bw'abirabura i Las Vegas ho muri leta ya Nevada. Umukuru wa Amerika yagize ati:
"Twese dufite inshingano yo gucururuka tukamagana urugomo rwarwo rwose."
Ubwo yagezaga ijambo kubahuriye mu ishyirahamwe ryiyemeje guharanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika, Biden yagarutse ku rugomo rwagiye rukorerwa abanyamerika b'abirabura barimo na George Floyd, wishwe n'umupolisi w'umuzungu mu 2020 muri leta ya Minnesota. Ku nshuro ya mbere kuva habaye irasa mu kwiyamamaza kwa Trump muri leta ya Pennsylvania, ryahitanye umurwanashya kumwe rigakomerekeramo abandi bantu barimo n'uyu wahoze ari perezida wa Amerika, Perezida Biden yasabye ko amabwiriza ajyanye no gutunga imbunda yarushaho gukazwa. Umukuru wa Amerika kandi yasabye ko hasubizwaho itegeko ryabuzaga icuruzwa n'itungwa ry'imbunda zikoreshwa mu gisirikare ku baturage b'abasivili ryarangije igihe mu 2004. Ati:
"Imbunda ntoyo mu bwoko bwa AR-15 yakoreshejwe mu kurasa Donald Trump ni nayo mbunda ya gisirikare yisha abandi benshi barimo n'abana. Nicyo gihe ngo tuzihagarike. Nabikoze rimwe kandi nzongera mbikore."
Hamwe n'uko gushyigikirwa n'abirabura ari ingenzi cyane mu kumuhesha insinzi, Biden yahanganishije imirongo ya politiki ye n'iyo wahoze ari perezida ku bibazo by'ingenzi kubirabura bo muri Amerika, amunenga ku mvugo imirimo igenewe abirabura Trump akunze gukoresha. Kuri iyi ngingo perezida wa Amerika yagize ati:
"Nzi imirimo y'abirabura iyo ari yo, nuko wa vice perezida wa Amerika."
Ibyo perezida Biden yabivuze ashimagiza vice perezida Kamala Harris barimo kwiyamamazanya, uyu akaba ari umunyamerika ufite inkomoko mu birabura no mu banyaziya y'amajyepfo. Yongeye kandi gushimangira ubu butumwa bwe mu kiganiro yahaye televiziyo Black Entertainment kuri uwo munsi. Kuri uyu wa gatatu biteganijwe ko ageza ijambo ku bagize umuryango Unidos US, umuryango mugari kurusha iyindi iharanira uburenganzira mboneragihugu bw'abakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Ni mu rwego rwo kugerageza kwigarurira abatora bo muri ubwo bwoko ikindi gice cy'ingenzi ku ishyaka rye. Kuri bamwe mu basesenguzi mu bya politiki, mu gihe intege nke yagaragaje mu kiganiro mpaka cyo mu kwezi gushize zazamuye kwibaza ku myaka ye n'ubushobozi bwe mu by'imitekerereze, igitero cyagerageje kwica uwo bahanganye cyarushijeho kuremereza ibintu kuri Biden. William Howell, umwarimu wigisha amasomo yerekeranye na politiki ya Amerika kuri kaminuza ya Chicago, asanga Biden agomba kumara abantu impungenge ku byerekeye ingufu ze z'umubiri, ariko kandi anahanganye n'umukeba uri mu bihe byiza byo kuzamuka. Aganira n'ijwi rya Amerika, Profeseri Howell yavuze ko Trump watoranyijwe ku mugaragaro n'ishyaka rye mu nteko rusange yaryo yabaye muri iki cyumweru yishimiwe kandi akunzwe cyane n'abarepublikani. Yagize ati:
"Ntiyinjiye nk'intwari gusa, ahubwo bisa nk'aho ari uwasizwe, ni nk'aho yihamagariwe n'Imana ubwayo ngo ayoborere ishyaka."
Howell kandi asanga Biden icyarimwe mu nshingano ze nka perezida agomba kuyobora amajwi asaba ubumwe mu gihugu kandi yamagana urugomo. Uyu mwarimu wa kaminuza yagize ati:
"Gukora ibyo bintu byose uko ari bitatu icyarimwe ni ikintu kigoye uwo ari we wese mu buryo budasanzwe, bikarushaho kugorana ku muperezida utazwiho ubuhanga buhambaye bwo kwigarurira abantu mu mivugire ye utaranigeze arwanirwa ishyaka cyane n'abo mu ishyaka rye."
Kuri uyu wa kabiri, Biden yongeye guhamagarira guturisha imvugo za politiki ubutumwa yatanze inshuro eshatu mu gihe hari hatarashira amasaha 24 Trump arashweho washakaga kumuvutsa ubuzima. Icyakora umukuru wa Amerika yavuze ko ibyo bidasobanuye ko tugomba guhagarika kuvuga ukuri. Ibyo bigaca amarenga ko mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ateganya gukomeza kwibasira Trump mu mvugo ze. Kugeza ubu mu makusanya bitekereza aheruka President Biden arazi inyuma ya Trump kandi muri leta zinyuranye z'ingenzi mu matora zirimo na Nevada akomeje kwanga ubusabe bw'abadepite nibura 20 b'abademokrate n'abandi bantu b'imbere mu ishyaka rye bamusaba ko yahigama wagashimangira ko ari we mu demokrate uri mu mwanya mwiza wo gutsinda Trump.
Chuti muduteza matwi ahaniho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo ijwi rya America maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.